Sanibonani.
Igama lami ukuzalela zethu siMasimdumise Press Team.
Igama lami ngowamandlovu iMasimdumise esembenje kalobhoko.
Igama lami ngumisa wazuma. HIV inkinga kakhulu ngoba abazali benu namhlanje mhlawumbe kade benayo futhi mhlawumbe bashona iy'ngane sizolamba zihlala emgaqweni ngatholanga ukudla.
Kamela ngokuphumela kwesikhakhane uma uthisha ifundisa nge-HIV ne-AIDS iy'ngane zihlala phansi ne-concept race zimlaleli.
Kambala ngokwanele ngokancoba kule press team esenzayo sifuna ukuthi sinyazwe kakhulu kwe-youth ukuthi uyaphila ne-HIV because uyona kakhulu youth enenkani.
Gamala Mbuzanile wakwazwanile, thinto ilwa nokubhebhetheka kwegciwane lengculaza, asafuni ukubona